tubayeho neza bashiki banje baraho ninda zitere yaho natwe turaho tunkuru mugi buturara tutariye turara hanze tugafungwa tugafungurwa turaho mbese byo nacyo bado dufite
uri kiwerewe
ari